Mamá, tú le fai un famoso lugar, le sacas tal y tal, tú no le ni por yaso. Y le alo ia, mala mana ia, y le o le fato tonga, le fai el par, me ne por fa tonga, a le vain fao por fato tua, y le tu samo, o tasi le sapa y la lupa le ie, y le so luas fufa o me. Y le fai un famoso y le so, o tu atu en le fito waso. Y vain a fao fai. E na ia usu ai le palemene, e ao na usu le palemene I tono e fitu aso. A fai e ia isa fale tonu te tui fale la vea, rono I ngai toe o mailam ta upu, e to tonu o le famsinoma. O se fai unga e le o ieise isi o whanua noa, pe ieise isi e mawaisi ti ngā ona, e fō linga mātangi ai, o le file mu o nei fai unga, lea o atoe tu atuai le ava noa, e na ia o ai, e usu le palemene, e to tonu o le fitu aso. Ae, e ao o na iai, le ao le malo.
O le ao le fai unga ua lima te te ilo iai ni, fai unga le famsinonga le so tata ua vele iuta. I po ima uai le amatanga fau, I a Malaysi a wala, molu mana o le sa tata to a lia umai. Ma to manatu lea fa taisa a molta a fau mai ne yaso, I a le tua o tau lau fa manoe, e toi oso pea le la. Ma iru mātou tere tunu ngō lāre tali wā mai le sō. I file mu wai le tunu, ore mātou manatu mai patu wātou. Ia manuia lau tāpua inga whaafitai. Samoa, mai le whaia mawalunga o Samoa I Samonei. Ia meise fō I Samoa lo tā ape, le lalolangi atoa. Whaafitai, tāpua mai. Whaafitai, tā lau whainga lung whaia le tua. Tātou fō ni inga mali whaafitai. Ko sa mātou tāla le malanganga whaarolo. Manuia le sō. Ya, kakua aku lalu sehi.
Kamu dah le immunity status of the Tokyo State. Ale sauli pola ina, he can be charged contempt of court. How does that work?
How can I? I said nothing about that.
So, okay.
So all ina is everybody that needs to do what they need to do to make sure that Parliament is convened in the next 7 days. And if they don't, the court will then look at the doctrine under the tent and the validity of that on the basis of the doctrine of necessity. And if there are people that obstruct that process from taking place, then there are provisions under the standing orders and under the law and especially contempt of Parliament. That they will be subject to. The head of state has civil and criminal immunity for all
suits.
They will be sworn in as Prime Minister, Ministers will be sworn, the Speaker will be sworn, and everybody will be sworn.
Congratulations.
Thank you.
Yeah.
Thank you.